Because we pay, then I know we pay. Banga bachimbona ndichinga ndikoverera mbiro nezvibaba samifa.